Breaking news inona ha imirwano ikabikomeje hagati ya M23 ndetse n'ingabo za FARDC muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, aho bamwe mu barwanyi ba M23 bamaze kugotwa ndetse n'ibirindiro byabo byo muri Bisoke bikaba byarashweho bigafatirwamo abantu bagera mu 120 barimo 8 uyu mutwe wari warafashe bunyago ubafungira mu nkambi ndetse n'abagore bagera kuri 2 bari baragizwe abacaka abimibonano mpuzabitsina n'uyu mutwe ndetse bikaba bivugwa yuko umwe wahinduriwe amazina kubw'umutekano we witwa Bahati Rukiki yaba yamaze gutanga n'ubuhamya ndetse akaba yanamaze no kugezwa ipanzi aho yagiye kuvurirwa muri bya bitaro bya Denis Mukwege. Uyu akaba ari umwe mu baganga bihebeye gufasha abagore bafatirwa ku ngufu mu rugamba ndetse akaba yaramaze no gutangaza amakosa ayariyo yose y'ubwicanyi ndetse no gufata ku ngufu uyu mutwe wamaze gukora ndetse akabihurizaho n'umuryango utagengwa na leta Baririka wamaze kuvutangaza yuko uyu mutwe ufata abagore ku ngufu kandi umaze guhohotera abagera kuri 45. Mu mirwano rero yatangijwe n'ibitero simusiga byagabwe n'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Congo FARDC kuwa mbere tariki ya mbere Kanama umwaka w'2022 ibukima muri grupa ya gisigari M23 ikaba yahakubitiwe cyane cyane mu gace ka Bukima kaba yanditse na Kanombe cyane yuko igitero gikomeye simusiga cyabanje kugabwa mu birindiro by'uyu mutwe biherereye Ibisoke. Iki gitero rero cyo muri Bisoke kikaba cyapfiriyemo umwe mu basirikare bashinzwe ubutasi ba M23 witwa Harerimana Joel ndetse n'undi warusanzwe ukora muri supply nawe akaza gufatwa bunyago akajyanwa mu kigo cya gisirikare Irumangabo aho arimo guhatwa ibibazo. Nubwo M23 waha amakuru yaje gutangariza Isakaza avuga yuko yamagana ibikorwa byo gukorera iyicarubozo bamwe mu mfungwa za M23 bafatwa na FARDC. Bakomeza rero bavuga yuko ngo ibitero byari bigizwe n'abasirikare benshi bakomeye cyane bateye ibi birindiro babitunguye ndetse bikagwamo abantu benshi cyane cyane bari ku ruhande rurwanira M23. Ingabo rero zateye kuri ibi ibirindiro cyane cyane mu duce twa Bukima kabaya ndetse na Kanombe zari zirimo amagurupe 2 aho zimwe zinjiye muri Karisimbi ndetse no muri Bisoke zigaterayo izindi zikaguma muri Bukima. Hanyuma ingabo za M23 zikaza guhungira Bukima zikagwa muri ambushi ya FARDC cyane cyane igikundi cyari cyahasigaye. Imirwano ikongera igafata intera aho yarangiye umutwe wa M23 ukubita kiwe Ibukima ndetse n'igice cyakaba yukaza kugitakaza. Kanombe yari sigayemo nayo umutwe wa FARDC ukaza kuyikuramo aho hagiye hafatirwa ibikoresho byinshi by'intambara ndetse bamwe mu barwanyi ba M23 abakaza gufatwa. Bamwe mu bafashwe bakaba baboheye igisigari bakaba bari mu nzira zibajyana mu nkambi ya Rumangabo aho bivugwa yuko bari butange amakuru agiye atandukana. Mu gihe uyu mutwe wabanje kwigamba yuko wafashe lokalite ya Bukima ariko bikaza kurangira yari ambushi ndetse ukaza kuhatakariza abantu benshi. Ingabo za M23 zikaba zaje gutatanira mu bisambu cyane cyane bikikije ibice bya Rumangabo ndetse bamwe bakaza guhumbahumbwa na FARDC. Nubwo M23 yaje gutangaza yuko ngo itari kurwana na FARDC ngahubwo irimo kurwana na FDLR, ni mu gihe FARDC yaje gutangaza byimazeyo yuko idakorana n'umutwe wa FDLR ahubwo FDLR na M23 ngo ari kimwe bose ngo bakwiye isasu ku nyama zabo ndetse ngo bakanicwa cyangwa se bakamanika amaboko bagasubira iwabo mu Rwanda cyane yuko Patrick Muyaya aherutse kuvuga yuko FDLR ari abavandimwe ba M23 ngo bose ari abanyarwanda. Kugeza ubu ngubu M23 umukuru wayo nyakwigendera Sultani Makenga ndetse na nyakwigendera Wiringoma bakaba batakigaragara. Wiringoma nyuma y'ihambwa ryakaba aherutse gusimbuzwa undi muvugizi. Nubwo M23 yaje gutangaza yuko ngo mu byukuri atasimbuwe ngahubwo ngo yungirijwe ariko ukuri kukaba kwaramaze kugera muri studio za Isakaza. Ni mu gihe rero Medecins Sans Frontieres imaze gutangaza mu kanya yuko ifite inkomere za FARDC zigera ku 9 ndetse umwe mu basirikare ba FARDC w'umukapiteni akaba yamaze gupfa azize ibikomere by'amasasu yarasiwe ku rugamba rw'ejo. Ngayo nguko rero kugeza ubu ngubu amakuru aramutse hakaba nanone ari aya masasu akomeje kumvikana mu gace k'inkengero za Kabaya, aho bamwe mu basirikare babaye barakare ba M23 bakomeje kugerageza kwirwanaho, ariko FARDC ikaba irikomeza kubakurikirana ndetse urugamba rukaba rukomeje gukomera. Nubwo media idari kuruka baringa, ariko tukaba tuhakubereye ukomeze ube ku Isakaza 5/5 mu gihe turi buze kukumenyesha andi makuru tumaze kwakira avuye muri Medecins Sans Frontieres ndetse no muri Croix Rouge, cyane yuko ariyo iri kugenda ifasha bamwe mu nkomere z'intambara iri muri kariya gace. Turagukunda cyane, komeza ubane natwe, twebwe turagaruka mu kanya.
Ingabo z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU zijejwe kubahiriza kugarura amahoro muri ico gihugu MONUSCO guhera ku itariki 25 z'ukwezi gushize murasirazuba bw'ico gihugu, hariko haba imyerekano isaba MONUSCO yuko yova mu gihugu kuko yananiwe kugarura amahoro. Leta ya Kongo ivuga yuko igiye kuvugana na MONUSCO kuri ico cifuzo, ivuga yuko ari icifuzo caturutse mu banyagihugu bwabo. Mu kugerageza kumenya niba igisirikare cha Kongo gifise ubushobozi bwo kugwana kutekano no kubudahangagwa bw'igihugu, navuganye na Justin Stearns, umwigisha muri kaminuza akaba yaranditse n'igitabo The War That Doesn't Say Its Name: The Unending Conflict in the Congo, umuntu yogeranya n'intambara itavuga izina ryayo, ikibazo kitarangira cyo muri Kongo. Natanguye kumubaza niba igisirikare cha Kongo gifise ubushobozi bwo kwigwana ko no kugwana ku mutekano w'abanyagihugu mu gihe izo nteko za MONUSCO zizuba zavuye muri Kongo.
Right, I think that there's around 16,000.
Ntekereza ko muri Kongo hari ingabo za ONU zigera hafi ku 16,000. Benshi muri bo bari mu burasirazuba bw'igihugu. Turebye ku bintu bimeze rero, leta ya Kongo ifite ingabo ziri hagati y'120,000 n'190,000. Rero ingabo za leta ya Kongo zikubye hafi inshuro 10 ingabo za ONU. Igisirikare cya Kongo rero inshingano yacyo ya mbere no kurinda umutekano w'abaturage b'igihugu. Rero ku ruhande rumwe wavuga ko ingaruka mbi zaba nkeya kubera ko ingabo za ONU ari nkeya ugereranije n'ingabo za leta ya Kongo. Ariko rero ninde wabimenya? Icyo gisubizo naguha. Muri rusange njyewe uko mbibona ni uko ingabo za ONU wenda zagombye kugabanywa kuko byazigoye kugera ku musaruro ushimishije kandi zanabaye urwitwazo aho ingabo za leta zananiwe mu nshingano zazo. Izo ngabo za Kongo kandi zananiwe kugera kuri byinshi kurusha ibyo ingabo za ONU zananiwe kugeraho mu bijyanye n'umutekano. Rero byaba ingirakamaro mu buryo bwinshi ingabo za ONU zitangiye gutahuka nk'uko nazo zimaze imyaka myinshi zibivuga. Ubu rero hariho gahunda yagezweho hagati ya leta n'umutwe w'ingabo za ONU muri Kongo. Yewe uko mbyumva nuko iyo gahunda iteganya gutahuka gahoro gahoro kandi ibishoboka cyane ni nk'uko uko byagenze n'ahandi nko muri Somalia, Liberia na Sierra Leone. Nuko ingabo za ONU zifite inshingano z'uko ibintu bidasubira urudubi zisimburwa n'ubundi butumwa bwa ONU bushobora kuba ari ubwo mu rwego rwa politiki nk'urugero. Ntekereza ko 2024 kwaba ari ukwifuza ibidashoboka. Nta kintu gihari cyanditse kivuga ko bizaba byakozwe. Uyu ni umutwe w'ingabo za ONU kandi akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi niko kawuha inshingano. Kandi kano kanama ntabwo kigeze kavuga igihe uzaba waranje gutahuka. Rero ibi byose biracyari ibyo kuganirwaho.
Yadi Justin Stearns twavugana ayo yanonosoye ibibera muri Kongo. Nongeye kubaha ikaze umukuru w'inama nshingamateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nancy Pelosi yashitse muri Taiwan aho yabaye umutegetsi wa mbere wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kuri urwo rwego agendeye iryo zinga mu myaka 25 agishika ku mugwa mukuru Taipei yasohoye itangazo rigaragaza ishaka ritanyiganga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryo gushigikira ico yise demokarasi itemba itoto ngaho muri Taiwan ariko ngo ibintu bisigura yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuye aho zisanzwe zihagaze ku kibazo cy'uko Taiwan atari igihugu cigenga ubutegetsi bw'Ubushinwa bufata Taiwan nk'igice cy'igihugu cyabo bukaba bwarungitse ubwato bw'intambara ku rugabano rwabo na Taiwan kubera ubwo rugendo. Inkuru ziva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha yuko umukuru w'umuhari Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri yitiwe muri Afghanistan n'indege za drone z'urwego rw'iperereza CIA. Ibindi kuri iyi nkuru ya Peter Bose bishikirizwa na Yvette Kabatesi.
Umwe mu baterabwoba bashakishwa kurusha abandi ku isi Ayman al-Zawahiri niwe wahise ajya ku buyobozi bwa Al-Qaeda nyuma y'urupfu rwa Osama bin Laden wishwe n'ingabo za Amerika muri Pakistan mu 2011. Abo bombi nibo bateguye ibitero byo ku ya 11 z'ukwa 9 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru avuga ko al-Zawahiri w'imyaka 71 yapfuye nyuma y'igitero cy'indege zitagira dereva za Amerika i Kabul mu murwa mukuru wa Afghanistan ku cyumweru. Perezida Joe Biden avuga kwica umuyobozi wa Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri byatanze ubutabera, yongeyeho ko urupfu rwe ruzahumuriza imiryango y'inzirakarengane. Ibiro bya Perezida wa Amerika byise urwo rupfu igikorwa cyo kurwanya iterabwoba cyatanze umusaruro cyari kigambiriye umuntu ukomeye wo muri Al-Qaeda muri Afghanistan. Uwo muyobozi yongeyeho ko nta muturage wahaguye.
Ukraine iriko irakura abanyagihugu mu bice bimwe bimwe by'ubuseruko mu karere ka Donetsk aho isanzwe igenzura inyuma yaho Perezida Zelensky atangarire ku munsi wa gatandatu yuko kuvayo ari itegeko kuri bose. Icegera cy'umushikiranganji wa mbere Irina Verenshuk yavuze yuko abagore, abana n'abasaza ndetse n'abandi batabasha kwiyunguruza mu buryo bworoshe barungitswe muri gari ya moshi ya mbere yerekeje hagati na hagati mu gihugu. Donetsk yakomeje kuba ikirimbiro ry'ibitero by'Uburusiya, abategetsi ba Ukraine bakavuga yuko ibintu bishobora gukomeza kuba bibi ku banyagihugu cyane cyane b'abasivile mu gihe cy'imirije cy'imbeho. Bagereranya yuko abantu bagera ku 220,000 bakiba mu bice bigenzurwa na Ukraine muri ako karere, harimwo abana baharugwa mu 50,000 nubwo bagumye batera kamo babwira abantu yuko bohava. Sentare ntahinyuzwa y'Uburusiya yashize mu gitigiri cy'imigwi y'iterabwoba urwego rujejwe gucunga igihugu muri Ukraine, the Azov Regiment. Urwo rwego rwa gisirikare rwaragize uruhara rukomeye cyane mu kurwanira Mariupol, harimwo ikibanza cy'ihinguriro ry'ivyuma cya Azovstal. Inyuma yo kugarizwa igihe kirekire, ibitigiri bitari bike by'abagwanyi bacu baciye bishikana ku ngabo z'Uburusiya n'abari babushigikiye mu kwezi kwa gatanu, ubu bakaba bari mu mvuto. Iyo ngingo ya sentare isobanura yuko Uburusiya rero budashobora kubafata nk'imbohe z'intambara, ahubwo bashobora gucibwa urubanza batarabwa rero nk'aba nyororo b'intambara nk'uko bisabwa n'amasezerano ya Geneve. Azov Regiment ifise umuzi mu mugwi w'intagondwa zishingiye ku matwara yo gukunda igihugu canke intranationaliste, umugwi wahavuye ushigwa icese mu rwego rwa gisirikare rujejwe kurinda igihugu. Urusiya bukomeza gufata uwo mugwi nk'uwushigikiye ivyiyumviro vy'abanazi, ivyo batemeranya ko n'igihugu ca Ukraine. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Tugeze ku isaha imwe ibura iminota 25 mu karere k'ibiyaga binini.